tsanelo ya go nna le mono go na le buididi ja maloko a Botswana National Front ba ba dumelang gore go tshwanetse go nne le umbrella go tsenwe mo thulaganyo ya umbrella ba na le tshwanelo ebile le kgotaletse le ditshwetso tse di tsamaelanang le one mono go na le bangwe ba ba ne ba dumela gore gongwe go ka nna botoka ha Botswana National Front e tshwaragantse le BCP batho ba na le tshwanelo ya go nna le megopolo e ntseng jalo se ba se nang tshwanelo ya go se dira ke go dirisa megopolo ya go nna jalo e ba nang nayo go ipopa dikgongwana tse di ka kgoreletsang moono o tserweng ke bontsi mo phating seo ga gona ope o na le tshwanelo ya go se dira mme ebile ga gona ope moeteledipele wa lekgotla letlhe segolobogolo lone le la Botswana National Front yo o ka letlelelang gore ga moono wa bontsi o tserwe o gapogwe ke batho ba ba palopotang ga o ka ke ga kgonagala lekgotla lepele ga le ka ke la tsamaisega sentle ga e le gore ditshwetso tse di tserweng ke bontsi di tsololwa ke ba ba palopotang go bo go letlelesega ga go kgonaga le gore go nne jalo jaanong seemo se re mo go sone sa dipolotiki sa tsa lehatshe la Botswana se raya gore go tla nna le go suta mo sepolotiking bangwe ba tla bona o kare moono o tserweng ke bontsi wa gore bo iwe kwa umbreleng ga ba o rate ebile ga ba dumalane nao batho ba go nna jalo ba tla bona gongwe go tshwanela gore ga e le gore moono o ga bana tumelo mo go one gongwe ba gapoge ba tswe mo go one ba ye go batla o sele o ba ka dumelanang le one go tla diragala ke selo se re tshwanetse re sesologela mme se ka re sesologetse ra pateletsa gore se diragale re bore re se diragetse kana e re ga go emelela motho a le moela re bore re go emeletse boididi ga re dira jalo re le babegadikgare re abe re tlhoka boammaaruri re abe re latlhegelwa ke tsone di-ethics tsa journalism ra bo re sa thuse puso ya batho ka batho ga re dira jalo ra bo re kopakopetsa yone puso ya batho ka batho ana le ba ba sa dumalaneng le gore umbrella ke selo se se siameng ba ya ko ba ka yang teng dilo tse re tshwanetse re di amogele mo sepolotiking ke tshwanelo ya maloko le batho gore ba itlhophele ba lebile gore ba bona gore ba ka sologelwa molemo e le setšhapa ga ba le ga kae bangwe go tla ite ba bone gore nka bona maemo a ke ina akantse le bage ka sebopego se se ntseng jang ke selo se se tlhabisang ditlhong mme se teng ke boammaaruri jo bo leng teng mo dipolotiking tsa lehatshe la rona gore go na le go itheba bo go iteletseng mme a gongwe botlhale ja le polotiki bo bo kalwa ka gore o kgonne go kgeretlhakana go tsietsa gore a ba agelela le mo maemong mme dilo tse di ntseng jalo di boga di bogaui mme ditlamorago tsa tsone di na le go nna botlhoko thata mo go bone ba ba di dirang ke sone se ke reng le se ka la gakgamadiwa ke gore mongwe o tla emelela ga ya go sele yo le a tswa kwa ya gale go tla diragala ka gore se re tshwanetse re lebe mo go sone ke gore moono ore o setseng morago ke o ntseng jang ba ba o amogelang ba tle ko go one.